Hey guys, welcome to Josie Tube News Channel, where we cover the trending topics, celebrity news and top 10s. There's always something for everyone, so please subscribe and turn on the notification bell. It's absolutely free.
How are you, my daughter? Nas is kaka, senda bayange sonto. Aho! Yeah, my daughter. Yes, I'm kulugele, I'm kalangshunami. And as nothing's with lebangitinigele. Yes, I'm tusinda bagapa. Pabi Moloi, nyambona lo wase retweni, okhuluma mnandi nje kadaba khona retweni, ngithi nje futhi yona into ayenza kakhulu, wakwaba nalaka trending essay ehene ngalesikhathi sokhulu iRoberts and babeshaya le ndaba yabo yokuhleba, hawo manje matafula sejikile ke manje, sihleba ngaye ke manje, and ithiwa matafula amjikele, yabona le ndaba ka-50-50, thiwa sijikele abafazi ke manje, ehene, upabi kuthiwa phela indoda yakhe yomlungu ke le esibroku. Ifuna 50-50 wezinto zabo zonke ethiwa banezindlu ezinhle ama estate laphayana awo 6 houses azigidigidi zeyimali indoda ifuna 50-50 kungagcinike lapho ke ifuna 8500 njalo ngenyanga ozophuma ephaketheni likapapi Moloi uye endodeni ngqo ispousal support phela thiwa nje nabesifazane manje kumele bakhokhe yabo le ndaba ka 50-50 no community of property kumele uyigade muzohlala nomuntu nihambe niyosayina la maphepha athi nje angeke uyithinte imali zami mangabe kwenzeka hlukana niwasiqoshela phela upapi wathi now ushadile wathi le weekend kushada abantu abaningi even mina ngishadile manje useyajika usethi hayi akashadile uthi usingile yena hawu Pabi usingile kanjani waphela wena wathi ushadile indoda ithini nezithombe zokuprove ukuthi bashadile noma bengazange bazibaye inkantolo ukuyosayina kodwa nje ithi yona yalobola manje yaxakake le ndaba ngaphela mangabe ulobolile kushuthi nje uyamthanda umuntu uyamthatha customarily and traditionally kushuthi phela lo muntu usewumfazi wakho ke indoda ithi nje iyaklima ke bantu hawu lokho kuwumlungu uyisigebengwana kushuthi nje wayiplana kahle le nto kwathi nje ngizokubamba lokho kuwubabi makuthi kuyangilaxaza nje ngiyadimanda uthi yena wakhokha 25,000 rand ngo-2016 wamalobolo phela umfazi uyadiphozithwa ekhokho kancane kusho phela bengakaqedi kodwa-ke mangabe ukuthi lowo 25,000 ababevumelane ngawo kulungile phela-ke yena upapi wasitsheni impela yena ngomlomo wakhe yabo le ndaba le icishe ifane nale kalerato sengadi ngesikhathi kushona uWHP niyakhumbula ukuthi kwaba nalezi ngxoxo wazikwanjiswana emakhot wagcine winile kulerato manje asaziyeke mangabe amatafula esejika-ke sekumele kube indoda ethole iy'mali ngapha ngakumfazi ukuthi ikhot izothini-ke yona hawu kanti le nto yena le ndoda yamlungu ifuna 8500 yebani wena ungayivuma yini le nto isigaxa impela-ke lesi hhayi iyaxaka le ngizoke abona-ke le is very interesting ngifuna ukubona kahle ukuthi le ndoda le izowina yini izoyithola yini lezi y'mali lezi ifuna kupapi hawu upapi wayiphika nkosi yami indoda yakhe useyayiphika usethi nje akayazi nje yena akazi ashade hawu suke sibone ukuthi iyogcinaphi ingabe iyozala nkomoni wema ahu hayi sobona phambili.